mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri niho yafata urugendo ajya kurondera ubuzima ariko ntiyagira amahirwe ibyiwe babiri ngaho mana imufashe cyane ni benshi bafiriye umugabo ab'iwabo ntibaronse amahirwe yo kubatahukana mu gihugu
mpagaze ngaha ku izina ry'abandi bakorege bo mu bushikiranganji bigiye bw'imigenderanire n'ayandi makungu na cane cane abari Iriade bo barara ijoro n'umurango bariko birukanga inyuma y'aya madosiye ameze nk'uku yaba meza canke mabi.
Ni aheza turaza kumva ijambo ry'userukira umujyango hanyuma duheze dufube Rugema Amisa
umwidondoro uyu muvukanyi wacu yitwa Rugema Amisa mwene bya Mungu Anselme na Nzeyimana Hawa yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa ku mutumba Buraniro aho icyo gihe niho se amubyara yarangura amabanga yiwe y'akazi yatanguye amashuri mato mato muri 2005 ayaheza muri 2011 aho hari mu kinama cya Bujumbura hanyuma amashuri yisumbuye ayatangura muri 2011 ayaheza muri 2018 aho yaronkeye impamyabushobozi yiwe diplome A2 en gestion comptabilité murumva ko yarakiri umuyabaga mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri niho yafata urugendo ajya kurondera ubuzima ariko ntiyagira amahirwe ibyiwe babiri ngaho mana imufashe cyane
arakoze mushinga nawe Jean Marie kudushikiriza ibyaranze Rugema Amisa abatari ngaho murashoboye kubyiyumvira no kumenya uwo ari we ero twagomba duhe kaze canke duhe umwanya umushinga nahe akaba ari we se wa Rugema Amisa Ansel kugira ngo nawe agire icyo ashikirije muri uno mwanya
amena mbanje gushimira abantu bose batwiyumviriye ko kuri uno munsi bakadushigako kuko bahebye ibyabo mu kwerekana uyu mutima w'urukundo ngashimira bimwe bivuye by'umwihariko leta y'u Burundi ukuntu yakoze idahengeshanya kugira ngo uyu mubiri w'uyu yadusize udushikire kugira ngo tupfubane iteka kuko atari bya bose ni benshi bafiriye umugabo ab'iwabo ntibaronse amahirwe yo kubatahukana mu gihugu ariko twebwe hamwe na leta y'u Burundi twaranze amakete turajya kumushikiranganji turapfukama turamubwira ingorane zacu aravuga ati genda mwambike kete kugira ngo turabe ukuntu tuzobikora twaranze iyo kete kuko dusanzwe dufite ubwo bumenyi ndamushikira araheza ariheza abakonse biwe baragiga ko abakonse bavugana na ambasaderi ariya a imana yabikora uwo mwana arataha rero sinabarambira nagira ndababwira mu majambo make ibintu byaranze uwo mwana uwo mwana kuri jewe nari nka musaza we nawe yari nka mushikanje yaranyubaha akanyumvira icyo ndamubwiye cyose yaragikora atangorane Inatari hari, changa ari hari. Mfisa nye mbuzi chafuye, niwe nyitaho. Ngena kufungula echo shaka, niwe nyitaho. Lero, urumana kugenda kuiwe, jeno kuri misilamu mvune. Lero, ibinu, vyamu ranze, nzoguma na mwukirako. Ichambere, yari mwenye mahoro. Yari mwenye rukundo. Yara shikirana. Iyu gizi kibazo, wame ngoni chiwe. Icyane nyuma yakunda amashuri cyane akagunda no gusenga imana ibaheza giye amen
kire kristo kandi murakoze kumva ijambo na jewe muri kino kiringo kidasanzwe ni kiringo kidasanzwe mvuga nti natanguye kukimenya itariki ndwi y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 mbonye ubutumwa buvuye mu buserukizi bwacu Iriate. Hanyuma nk'umukozi rero muri mu bushikiranganje bw'imigenderanire nzi yuko neza mu byo bujejwe guhagararira inyungu z'abarundi n'abarundi kazi bari mu mahanga baba bakomeye canke badakomeye ko kandi twebwe nyine nitwe dutegerezwa kuba ikiraro cyo kubimenyesha imiryango ibyashikiye ababo nacengira nti iki ni kibazo kidasanzwe cyo kuguma umuntu akurikiranira hagufi ari naco gituma rero no munsi magaze ngaha ku izina ry'abandi bakorege bo mu buryo bw'ishikiranganje bigiye bimigenderanira n'andi makungu na cane cane abari Iriade bo barara ijoro n'umurango bari kubiyukanga inyuma y'aya madosiye ameze nk'uko yaba meza canke mabi no bamenyesha ko gushikana n'ubu aha ndafise amadosiye menshi arimo abantu bapfungiwe muri Arabie Saoudite bamwe baza baraboneka bamerewe nabi cyane gose kubera ko hariho nabatashirimye kubagarukana ngaha kugira ngo babanyegeze bagume babakoresha bo bacura bupfuri na buhoro ariko kandi nongera ndabaremesha yuko kubera ico kibazo kiriho no muri leta y'u Burundi ubu bari kubaragihagurukira kugira ngo abantu noneho bazohore bagenda bice mu nzira yemewe n'amategeko kandi nzira ituma noneho agateka kazi na muntu kubahirizwa ku izina rya twese no ku izina ryabo banyamahanga nyene bagira ibyo bintu biteye isoni ndibi hanyuma mu kubaremesha abo mu buserukizi biwacu bambariye bati ngende udushikireho ubaremeshe ubabarire yuko iyo dosiye n'ubu ikiriko irakurikiranwa n'inzego zabize igipolisi izubutungane ndetse n'abaganga ba Arabie Saoudite barapimye neza barabona yuko umuhisi atiyahuye umuhisi yakubaguwe kandi ko iyo dosiye rero iri mu butungane yatumye abo babikoze nabo nyene baja mu kasho ku buryo ibibazo byose bikurikira bibazwa umuryango wabo mugabo bitabazwa bonyene kwa bari mu gasho kuburuhiro ubutungane buzoteba bugakubita ntahe mu gahanga barya abantu kugira ngo ibi bintu ntibize bibandanye gutyo hanyuma rero jewe nk'umuhanuzi rero asanzwe yarakurikiranye iyi dosiye ido ni ido yaryo gushika kuri uno munota wa nyuma nagira nti birababaje kubona umuntu w'umurundi kazi wacu mushiki wacu nk'uko umuryango wiwe udashobora kumugaragura kuburu wawe ntushobore kumugaragura ni birababaje cyane rwose objective rero yari ikomeye ya mbere yari yuko umubiri wiwe ubanze ugashikanwa ngaha mwarabibonye yuko twarabikoze kandi tubikorana neza kandi na mutama yakoze gushima ashimira leta y'u Burundi ashimira abakozi bo muri mu buserukizi bwacu Iriade yongera ashimira abakozi bo muri administration centrale du ministère des affaires étrangères bo bayitanze batizikanya kugira ngo abantu bose babibone yuko ibi bintu bibabaje biteye isoni kandi bitobandanye nico gituma rero mvutse ni muri uno mwanya ku ruhande rw'iwanje n'ubu sinzoreka kuguma nibutsa abakorege bagenza anje yuko iyo dosiye igumi kurikiranwa n'ubutungane narijya inzego twagize imana tugasanga naho abantu bose bujya sibabi harabonetse abantu bo mu gipolisi cy'Arabi Saudite n'ubutungane n'abaganga bahagararira ubwo mubiri wiwe kugira bamenye neza yuko byukuri atari bo yiyishe cyangwa ati yahuye cyangwa ata batuvuga ngo yaguye mu mazi gutyo nico gituma rero nanje mvuga ntiriwe ndarandira ndabicisha amajambo menshi tubandanye twese tuje kumavi dusengere igihugu cyacu dusengere n'abantu bacu iyo bavuye ngaha tuze tugira imana bongere bagaruke turabizi bihora bishika nk'ubu unya tukagenda gusaba umugeni turi ko dukukumba ati uta mugeni utamumpaye ni ingorane n'ingorane kuri jeyo mugabo mwashika mu nzu indwimwe zibira ugasanga wa mugeni wamuhaye igisama amajonjo kikamurandagura nico kibwe nibi by'abakozi umukozi urashobora kugira gutyo ugasanga hari umukozi yaguye ku bantu bazima ubundi ugasanga yaguye ku bantu b'amashetani nico gituma rero ari kuza turishyira mu minwe y'Imana iyo turi ko turarondera ubuzima kandi noneho nta woki intega abantu niyo turi ko turagenda muri bisi ndashobora kugura bisi uno munsi ikaduga igashika imageyo igahitana abantu mugabo ntikibuza yuko tugaruka kandi tukayigenderamo nibyo rero mvuga nti tugume dusenga dusengere igihugu dusengere twisengere twebwe nyene natwebwe tuba turi ko dukora mwe nayo madosiye tumenye ingene twifata imbere y'abantu kuko nibyoroshe kwakira umuntu yabuze uwiwe umubarira uti nakayitabye Imana nakayitabye Imana kandi ejo twaravuganye ato yampenze urumva ko yohaba mu biro agukubise rikofi kuko nibyoroshe kwakira kandi natwebwe ntibitorohera kuza kubivuga mwe nibyo hariho nababihunga bavuga ati ntabyo je nzoja kuvuga hamagara wa wundi amenyereye kuja kubivuga hanyuma rero nkagira nti tubandanye twese rero tuja ku kivi tugira tuti ibyo dukora byose tubishyiremo umugambi w'Imana nuko murakoze
sabe basenge nabo begera imbere bashangazi basenge